markiyan gatugsanayayo naftuda ina bitaynaynino waxan doonaya inan dadabale takhada harjada hadabuurino waxan doonaya inan dadabale takhada harjada hadabuurino Abdo hanta do wadeed tahay dayro ha ka digin